aribwo inkotanyi zatabaye u Rwanda zidatinya uwo n'umurage warukamo abakunda u Rwanda nitwa bitangwa ku imihigo imaze gukomera inkotanyi
Kigali.